kur'uyu wa mbere igenekerezo rya gatanu ndamukiza muri komine muha zone kanyosha quartier kajiji hafashwe umugore ari mu myaka ya 50 irenga aho yarasa nk'uwataye ubwenge abamusanze aho yicaye yababwiye ko ava muri komine mukaza zone ya buyenzi ariko akaba yaramaze igihe ari mu gihugu cha Tanzania
Tanzania unatoka safari usiku.
Benshi bagatangara bagaguma biyumvira mbega yo bahashitse gute mu gihe hari gihe cisaha icenda zijoro muri uyo mwanya. Benshi bariko biyumvira bibwira ngo yoba ari umukinzi.
Nenda taratibu.
Wawe na chini.
Sini watoto wa Mungu.
Ufanye ni sasheni isha.
Isha she usharambia kama airunguraki. Acha ni washe ni tisabiti.
Ni isha nukuri. Aida.
Abzi. Ichi zini.
Is this Sasha? Tubamenyeshe yuko muri kano kanya uyu mugore abarizwa mu minwe y'abajejwe umutekano.